Ngihlala usethembile, awunoko life ubunzima. Akukhona ngeresini, akufeqeni, awuqina noko usepresini. Ubambelele futhi yonke into izoba right. It's part of life. Ngihlala usethembile, awunoko life ubunzima. Akukhona ngeresini, akufeqeni, awuqina noko usepresini. Ubambelele futhi yonke into izoba right. It's part of life.